boro kalando samilal naga buge boro jaber nyaralego buge boro kalando samilal naga buge boro jaber nyaralego buge boro kalando samipodo nayura buge boro jaber nyaralego Onge moro kalando sami pondo na yura Onge moro jaber nyara lego Onge moro kalando jogo semi koda Onge moro jaber nyara lego Onge moro kalando jogo semi koda Onge moro jaber nyara lego Onge moro josem joma fuya fuya Onge moro jaber nyara lego Onge moro josem joma fuya fuya Onge moro jaber nyara lego Sami onge koyo chama mama Sami onge no jaber nyara lego Sami onge koyo chama mama Sami onge no jaber nyara lego Sami onge okanini yura Sami onge no jaber koyo chama Sami onge okanini yura Sami onge no jaber koyo chama okawuondi nyere Sami onge no jaber koyo chama okawuondi nyere Sami onge no jaber koyo chama
Shemeji nyana ga, ani nyana, atanti nyana ga supa nyana. Shemeji nyana ga, ani yengo, atanti yengo ga supa yengo. Shemeji yengo ga, ani berneno, nyamama berneno supa berneno. Shemeji berneno, ani rome ber. Shemeji rome ber supa rome ber neku oya ye
Yes, budho ber kata mar atari, to mana kaka weche chalo ka, kok kamano to miel moro ne nika, miel moro ma akia ni mato miel ina mane. Ei, yao nyero sate, miende ni, ei. Aya. Wadhi manambele nyikwara moga juang, kadiponi in gi wacho mara mara te wacho. Eseche makoro wadhi ya gi, uo, uyeni. Uwe ya tuwatimo, wacha wacha tuwatimo nyikwara moga juang. Wacha wacha tuwatimo ni kechimae saa.
Chona na were obera na meri nyage Winja kalungi seche nge kilale nono Seche mane gara puda Kiti no nyonga liti na deka paro nindola Mino diambo gito wagoyo pinyo iye vivie koro dimos Chuna na weri obera na meri nyage Winja kalungi seche gete lale nono Seche mane gara pudo Kiti no nyonga linti na deka paro nindola Pare domi mae kindera wa kimeri nyage toto ni bola kayuge michoyo ipwandi kosani ngadona mchumbi kosane jino lal kodi nyadundo nyathi jogombe Mami na chieng jagita maor minu Bepo nige nungi yocha meri nyisa Nyati gatie no manya kogi moli shembeji Jago mera jarumo Bite mera hiyo di meri velu orpo dantie Mano yu haigi tinga kimoke ipuani Koso na yu haigi nyakalo niduge dalawa Webi ya paro mayore Dipo kakose mbele ruotu lando weke losa adeno Kogiera wuru weke to singo wabira sabe miatabu Mae kindera wawilu uresa Meri weti makamano wageno kuombi Beti wewi tarapudo Moro na onge parola lingio chitero kanje
Onyango dol, kendo dol,
chako dol. weche ber kamaratari nyikora mga juang sana sana tent ma white ka mamele na miduda na nyisi maber ni manaka kitimo cha manaka kitimo cha nikech seche ma inena gutu koth Joshua kose chopo kome cha miyo machiegni kome cha miyo machiegni mamele na miduda ti oyene obi obed mayom to koro winji rumba mamit kakoro sani to kok waketo sa to warwa kaguto koth Joshua mokwongo makofi kwa guto koth Joshua mana chor nyakiri nyaga chot nyakiri nyaga kedu yuri nyakiri nyaga 3-1 chor nyakiri nyaga chot nyakiri nyaga alafu yuri nyakiri nyaga daddy Justin ndi kudu nyakache asa wachane asemolo awinjo umaler budho mit maratari awinjo umaler pink sum pink sumu karateng lela ka and daddy Justima amor sana daddy Justima karibu sana feel most welcome bas sani ema wakelo ne aguto koth Joshua nyakere nyaga tokeno to wadonja danja gutu nyowila bila shaka feel most welcome aguto koth Joshua karibu nyumbani yes nyakere nyaga tokeno aguto nyowila mamele na minuda standby angeni podo warito wila dig warito papa samuanga warito filisa nyango to warito daktari judo win okay. Twende kazi
My
maisha marefu twa kuombea mema o. An mudoni kimani amesoma vizuri tena sana Yatigi mwangio lake ndoti oloka Maisha marefu twa kuombea mema An mudoni kimani
Sia
Pongezi kwako mama Silimbi nyara wendo nyati yosoni tumo luongo Evansa ngaga bende Silimbi nyara wendo nyati yosoni tumo luongo Evansa ngaga bende Siyo aende kona anake lombende mo Marafiki mwalando sani Siyo aende kona anake lombende mo Marafiki mwalando sani Oh mama somo gima longa inya Afrika we ano soma soma kaka dano I Kenya we kada miya iskulo time sobe Afrika we keno chako dongo jiwo sobe keyo time injiniari uchako dongo jiwo sobe keyo time injiniari se alengo mote shemeji yao se alengo mote shemeji yao.
Mwanda Bugo Zubala
Ya soli ngini luete uweru maratari. Ne waru wako Aguto Koth Joshua. Kachiel gi kumokariogo. Wasemi ye material achiel. Nyar Kirinyaga. Tokyo no. Koro wakelo Agutu Nyowila. Mano waru wako kodo Aguto Koth Joshua.
Agutu Nyowila.
Yes. Agutu Nyowila. Korka zinginezo. Agutu Nyowila, twende kazi. Papa Agutu Koth Joshua. Chotinya Kirinyaga, karibu. Thank you.
Nyathini en gang'o. Wacho ga wacha gimi dwaro tatu mo.
Masihi.
Nyawila na, dotina, kababa. Dola kosa nga nika ero nyako. Dola kosa nga nika ero nyako. Agutu nyajabera nyawuyo mochika. Dola kosa nga nika ero nyako. Dola kosa nga nika ero nyako. Agutu nyajabera nyawuyo mochika. Giro chuka ndoka yura donjo. Giro chuka ndoka yura donjo. Nyawila nyono mosile midoka nedi. Giro chuka ndoka yura donjo. Giro chuka ndoka yura donjo. Nyawila nyono mosile midoka nedi. Kiti bersa na kasungo neji. Kiti bersa na kasungo neji. Kata sami woto nyawila romo koda. Kiti bersa na kasungo neji. Kiti bersa na kasungo neji. Kata sami woto nyawila romo koda. Tichka kirito jiduto pako. Tichka kirito jiduto pako. Kata diyo bendo hiye disi bendo yeni. Tichka kirito jiduto pako. Tichka kirito jiduto pako. Kata diyo bendo hiye disi bendo yeni. Ye icho pacho uji beturu wange. Ye icho pacho uji beturu. Kayo chiduto chunge naradoga neno kiti. Ye icho pacho uji beturu wange. Ye icho pacho uji beturu. Kayo chiduto chunge naradoga neno kiti.
Totinya naya. Ukale. Uyama naya. Dotina, kababa.
Agutu beri ni no toe mangeo na nyalo thone. Toe mangeo na nyalo thone. Toe mangeo na nyalo teresho. Toe mangeo na nyalo teresho. Yani mangeo na nyalo teresho jine do.
Uya madaya, dotina, kababana.
Agutu beri ni no toe mangeo na nyalo thone. Toe mangeo na nyalo thone. Toe mangeo na nyalo teresho. Toe mangeo na nyalo teresho. Yani mangeo na nyalo teresho jine do.
Agutule nyathi mabe. Nyawila ini doga munda temu. Nyawila ini doga munda temu. Nyawila ini kude na maji nyakadalu. Nyatinin kude na maji nyakadalu. Bere na ganyere madua na teru jibeku. Bere na ganyere madua na teru jibeku. Nyati moro mokoda madua ni monda watga. Nyati mabere madua ni monda terenge. Jiri mabere lilo na nega oko uduhu. Mwan mabere lilo na nega oko uduhu. Mili nyako dango unu doga monda temo. Saranya nyokinu unu doga monda temo. Odep udasembo unu doga monda temo. Songo udasembo unu doga monda temo. Hatende luo yawa udoga monda temo. Ojaka ngezo tela udoga monda temo. Nyemso nyango koya udoga monda temo. Jakana udaga monda temo. Jokana wangaya udaga monda temo. Jomurano riti gidwani mondi kaumpe. Chaliso tiamba udaga monda temo. Agutule Majima mbe.
en ang'o. Atoti wapi wudo Monica. Nyathi morito dede. Atoto nego leni. Nyathi mong'e wiro mo. Toti kuno nang'o kikuni ng'e ni chonye. Ni kuno goto nono katoti kuni chonye. Aruthi nyakila vi unu doga monda timo. Daddy jati tima unu doga monda timo.
Kisumo
Transwood Monica udaga monda timo. Akuto kothere unu doga monda timo. Sipa uwanja tseya udaga monda timo. Helena nyakambare udaga monda timo. Filo nyara lego unu doga monda timo.
Hey, daddy kanilela kani.
Yakwara buje udaga monda timo. Sami jakano udaga monda timo. Sami waga udaga monda timo. Judio ino udaga daktari nyasaye mararia. Hagutule nyati mambe. Moriti nyate moko wana doga wacho wachi mamori. Nyati nipe chodo. Mama Elena Midoda nyakati ya kambare.
Nyakache nyolo njiri makane na romo go.
Unyola kinyi nyago mweri yedi Unyola kinyi nyago mweri wange dongo Nyatina bugno kamuta Kinyo berga saidi Nyatini beri beri chondo jamaranda Chondo jakwaya tichondo chunyito Chondo jamaranda loche Isaac Chondo simba dongi chondo chunyile Nyatini beri beri nyalo kelo jemo Nyatini beri beri romo payogo Ni malo malo Hoya ye Shika
Guto kot Joshua, wude siaya. Chotinya kirinyaga. Mama Elena Miduda yuko hapa, na bila shaka haja banduka bile. Koro wakilo ne Mama Elena Miduda, chutuber. Chutuber ema koro watiyogo sane, wado sherekea. You want to celebrate their nini? Aya, we want to celebrate Chutber kachiel gi min Helena kendo ka tok celebration no wangiyo ni to chal nade what next ka onge nyikora moga jua Chutber Daddy Justima Ya mangoko na ya kisimu karating karating kisimu lela kanyo siye
lene kambari yeah yes
mana mina koto mina wino o mina wini wurgo kinyo banyo turaka sipi o mana mina koto mina wino o mina wini wurgo kinyo banyo turaka sipi wani koli o mina wo o mina yudia iwago pe yoma beo toma wa Wani koli omina uwa, omina judia yuwa gopi, joma beyo toma wa. Joma kare duto mwayo go, kambare ginu nyuolo thwoni, joma longo ringo pi. Joma kare duto mwayo go, kambare ginu nyuolo thwoni, joma longo ringo pi. Shandrak minuda yuagoka, turufena molo bende, yaro derabe onge. Shandrak minuda yuagoka, turufena molo bende, yaro derabe onge.
Ooh.
Jing mashande rak medoda nendo Oganda tene yoke gwe Angwengo beno makopi Jing mashande rak medoda nendo Oganda tene yoke gwe Angwengo beno makopi Toto lite gya nyiso Tomo nego zedi soja Anta kungo nyaka chie Toto lite dia nyiso Tomo nego zedi soja Anta kungo nyaka chie Juge minuta winyo wara late Gikmati moyo kambare Kata pimo tamore Juge minuta winyo wara late Gikmati moyo kambare Kata pimo tamore Omako chunyo ganda zedi onendo Turofena molo bende Jomadera beronge
Ole
Omako chunyo ganda zedi onendo Turofena molo bende Jomadongo dhyo wewa Sojotiko wode Tono singi lakina woro kakochalo Jakamboga omino chungu chutube Sojotiko wode Tono singi lakina woro kakochalo
Pinyi neru nuati chame chigi midi ambo Yamone kudo chingane noloko lato Ratego pwodore tome wange nise chuchopo Jaude nerange trufena kweo mako Anyula no biru gira goze ni paro sechu
Okay, ati
Kara uo idhi soja winyo langa kayo
Ian igulsi
Maone luwe trufeno golo yuwa keo
Ati
Kara ena diri baba zini onide bade Maone luwe trufeno golo yuwa keo Kara ena diri baba zini onide bade
Juge mine yuage wudu wago ninde bade Tuwana kajithio Wololo zedi wewa malit Juge mine yuage wudu wago ninde bade Tuwana kajithio Wololo zedi wewa malit Jaka mboga omino chungu chutube Sojoti kuhude Tono singi lakina woro kakochalo Jaka mboga omino chungu chutube Sojoti kuhude Tono singi lakina woro kakochalo
Duru nebuogo wagwenga neno tukupe Itindo nedengo ni babaze diurigode Jodongo no biro kagigwe ura ura Todebe sedo kagiwacho to wangetek Tone chuno waja kamboge timonade Ongadane yuage ni chutu pero minamati Ruodhi wangu michwero Dine bende nyalo duoko ngima Adira nyisou Baba zedi doko chope bur Ruodhi wangu michwero Dine bende nyalo duoko ngima Adira nyisou Baba zedi doko chope bur
Nyoke mene yoge Wodu wogo nide bade Tonu kajithia Walala zedi wewa mali Joke mene yoge wudu wogo nide vade tuwanu kajithia Walala zedi wewa mali Jakamboga omino chungu chuthube Sojotiko uode tono singi lakina woro kakochalo Jakamboga omino chungu chuthube Sojotiko uode tono singi lakina woro kakochalo
Chingu mwako weo sipegi welo nopongo dala Nyopinye na yuage ni chuthu bero minamati Pongo mwako ngorege uoga sidiye muguro Nyogwege neregu maonge shida nyio pako Matatu no nyio kendo neno riempo kende Omeo nocha ke ni chuthu bero minamati Pundu wapare gikmutie kutimo wacho tek Duto aweneo sana babe chenro mamare Pundu wapare gikmutie kutimo wacho tek Duto aweneo sana babe chenro mamare
Joke mene yoge wudu wogo nile vade tuwanu kajithia Walala zedi wewa mali Joke mene yoge Wogo nile vade tuwanu kajithia Walala zedi wewa mali Jakamboga omino chungu chuthube Sojotiko uode tono singi lakina woro kakochalo Jakamboga omino chungu chuthube Sojotiko uode tono singi lakina woro kakochalo
Wapi pitali Mera Ea samgoro kwa samo indi Nikudu kogelo juang to mano bende kaka geso makuno no ne ochanre no go bedno chalo aya Luo Worldwide Conference will be held in Kisumu City Luo Worldwide Conference will be held in Kisumu City Kisumu County chairman it will be chaired with Samuel Donge Will be chaired with Samuel Donge.
Mana Choli.
Yes, Manuda Choli. Biro mana Kisumuka.
Yes.
Mano chair Luo Worldwide Conference. What a wonderful thing. Will it be? Ni Acholi yamana Uganda kocha. Ah, eh, yamana Uganda kocha. Kabiro
Lebo luo ge.
Chair luo luo worldwide conference.
Yes.
In Kisumu City, Kisumu County, Pinya Nyong Nyongo, to chair Mana Samuel Dongi. All luo tribes, Bireo de Rekanyo, Acholi, Josakwa, Jogem, Jo Ugunja Nyaka Jo Anyiko, Yudo Rekanyo.
Nyaka Jo Alego.
Alego bro de Alego bro de Rekanyo Maratari.
Uyo mama onge.
Uyo manyaka bedi, uyo mani niye budo. To. Tarik prariyo gadek duwe mara uchiel. Tarik prariyo gadek duwe mara uchiel. Wuotho chomo Homa Bay County. Wuotho chomo Homa Bay County.
Yes.
Ikelo na Homa Bay County. Yani thuolo makende. Ikelo negi wach maber. Wach manyien. Wach ma, yani wach mabiro bedo kanyo milele.
Yes.
Dundek Millers. Dundek Millers biro Homa Bay kambi malich, kambi maduong' marego mogo, to loso nyaka pi, to loso nyaka ndara, to loso nyaka gwenge, to loso nyaka yore wuoth, to timo everything in the entire community.
Thiedho nyaka joma tuo.
Yani gigi bro, yani Dundek company ni bro timo everything including nothing. Bro timo everything, eh? Kanyo bro bedo kamino ibro losi ikelo kode Daktari Judy Owino. Daktari Judy Owino kachiel gi our in-law yani oche wudo kuyu
Ben Loki Tolman
wudo kuyu orito nwanya luo wa maber sana Judy Owino. Judo yu nengene chala king, chala...
Queen.
Kino
mwenyewe.
Udo queen yu rito nwa nyaru wa ni malich.
Malungu.
Gingo manakocha. Tawang ni koro gibiro. Gibiro dala, tokendo gikelo ber dala. Homa Bay County, Homa Bay ye.
Homa Bay ya.
Homa Bay ya. Kambiro di undek, Millers, Homa Bay County. Tarik pradega uga dek di umara uchiel.
Ikre uru.
Homa Bay wabiro.
Mweja chamo
Beruma
we.
International Band. Will itatumbuiza wanainchi. Na itatumbuiza watu, na itamoro jite nyaka jopiny. Akeni jopolo bebro moro.
Ikalo kwa umabe ikithidala.
Eh?
Ikalo kwa umabe ikithidala u.
Anakalo kunde ari okadhi pati.
Kanyagi.
Bea, kunde, okay. Kalu umuwele wakala umabe. Akalo kindu takala umabe. Chamorongo andala. Kalu umalo. Akalo yugis takalo kisi itachomo rongo achomo dala wa.
Kamano.
Ye, koro kalu upiny, umabe nyaka kale.
Manyiso ni nyaki luo mabeyi.
Nyaka taluo mabeyi.
Wangi kithi dala.
Yes.
Kwa nigini temi gichama giwe wabiru.
Ngini jo mabeyi gini wawaparu nugi marachiel. Jo mabeyi. Wangi aneka gini. Gini. Eh? Oh. Mama Elena Meduda amewezi pale. Akasema she has saluted. Kwa wacho ni odonje wangi. Yani tunawatumbuiza vilivyo. Mama Elena Meduda tangu jana, you are precious. Waiye kodi. Ebu udo. Erito welo. Hey, asante sana. Joma Bay, ma ote makende, tokendo ma wacho makende mwa wacho nu. Adiri makende ni mananiya. Pile pile kawe ndo bire dala. Ido kakata mana itie ne molo areliare tigolo. Ido kakata mana tie chiel, ema lumoko tie tipudho. Kabeto nego tie chena no do kabisa.
Nyaka kite wiru rangi.
Yani,
yo
mabire dala.
Yes,
opidhi nyaka, maua, manyiso ni go kona kati chomoka.
E.
Kwende mo kikete nyaka rabolo. Kaber, to rangach kanyo wiri kite moko rangi. Rangi miwiro no mawait. Joma be uru wakuru welo. Panduru timbe uga. Kwa se, kawelo sea, koru kuchaki.
Neguru manangege tubigo.
Ya. Yeah.
Katambota.
Nyonuru break matin. Ngwech.
Dave.
Nyonuru break ma yes.
Kata kichwa wangi.
Yeah.
Tabinge na jao mabigi. Koro bini uweyo.
Yeah.
Tiparo ni anbathika.
Ngeni ya sama uwe oka uwe ka akiagi mawacho. Awacho ni kech. a typical example mar jaoma beye e. Typical example mar jaoma beye e. An go ka.
Gweng'wa ber.
Ndiko kigone otenga.
Yeah, yeah. Gweng'wa ber.
Goyo otenga sichikri ane matin.
Piny ti olony.
Eh? Yeah?
Piny ti olony. Gima ne gitimo ga cha. Norumo.
Eh? Yeah? Kevin Oseno, pareni ya jogi rwaku welo tafadhali joma bei rwakura rwaka welo yani panduru tuke uka upande dugo modi chengi to kelura ke lakini motieno ka panduru nikech wabro bedo kanyo throughout the day and throughout the night and the following day Berumba International Band wabiro mabei maratari e odiochieng' ni wabro timo road show kanyo gotieno wagocho kendo wachako moro jopiny the following day kendo ritwa uru kwase ya kor kuchak ng'wech sata aya Kevin
Jomaringo ng'e piny ngima mano be nyaki ng'e
Kevin
Oseno nyaki pop ng'wech ni en ng'wech lamani
ing'e ni ya okena na ng'wech kae to chieng' moro nawinjo ka nga matiyo tijno wacho ni ya kendo wacho with total confidence wacho ni gino konyogi kabisa
gango
gima gitimo no konyogi kabisa tena gino konyo the entire community gitimo security
lakini,
mano maratari
lakini hata ngeo loe soba
eh
yana ngeo manalu
oh ini ino ino kijakuro
anoka jakuno
lakini being
no nyuola ku
being ni nyeo lo kanyo kori ja kanyo and you have adopted the culture mare area no
adongo chien
oh
adhi kuchaka ngongo
Kevin Oseno wacho na iwacho ni gijo piti piti ngeni ya ana pando gi
konigi
Kevin Oseno iwacho ni
Dave
yes
Kevin Oseno ngeni koro donjo kama dwa bire ngena bete drama kacha ta
video
iuma umo mondi Pejiri ni ya angomyo nongiolo manyiso ni timbene no ingojo no notamwang jogwengi moriembe odhi ongiolo
koro
gichane idhi odiochieng gokinyi
odhi kuma koro gini tima yanga
bas ofisi yani kuma koro macha chalo talent chalo pok
opuk opuko nyu opuko
pige
koro dhiri uregi jo sako makoche
joka nonyise no mera donja donja e suba kucha majogo ringe giro tieno
oyo joka ma ok gite oko nitie
ngeni jo ama beringo ma Kipchoge. Kipchoge kando. Kevin Oseno wacho ni
jogi yombo piki piki mar TVS.
Jogi ringo ma Kipchoge kando. Gipiem nyaka gi ndege. Ni ka ndege ringo kabunde kacha. Ma ndege dwa nowuogi. Ng'atine no kachi.
Omako tie ndege.
Ma ka ndege dhigi malu yombe korkowe.
Raj?
Korkowe.
Tuk tie ndege omasi andane.
Kaito Kevin Oseno chako wacho ni ya. National activities. Gipandi. Gipandi national activities gipandi yani maina ngwech ne national activity momo be
macha gimidwarne nyaka certificate maduong ma idwane jo serikal odonje wachno
gimabro penjo ha excellency mama Gladys Wanga mama county kaka governor momo be to serikande no chiwo certificate ne jogi koso
Dave
yeah
certificate jogo nego mar national government we kata county gin gi mar national government
karena gimong'ere
macha
nyaka certificate ntie
macha gi maduong ma
Jack Songo
ngama yombo TVS gi ngwech
Jack Songo wa mosi kamara marama ntie ne ing'eyo una by the way
yes
an ka chopo mabei siem na ru Jack Songo
Jack Songo no wang. Jack Songo wang ni bia bia butu honorable wanga kae go yugi magwange biro neno watiende kanyo tibe koro kikirwaka ngolo cha wang ni bia bia gi lela wang
wadwa neni ayanga
kabisa
Jack Songo wadwa
joma bei wawe nu thuolo matin lakini wakelo nu ber to wakelo nu to week nu mana nyiri kaka wan singles gi wan singles ka mang'eny aneno ma bangles singles sana ito
ndie ikoni in single
raringo to ngene jado
ndie
en ja monogami kose pologami
ikoni in single
ai
in single
to dongan single ka okinena kan single
oh
kose nana ngato ka
oh
Macha gima ne Judy weno wacho ni macha to koro nyako adhi ka koro waginize.
Yes. You been single.
Let's call a spade a spade. Uh-huh. Adieri okto. Uh-huh. Kain single, uh-huh. Wachini single. Yes. To kain yeah, engaged. Uh-huh. Kain engaged. Uh-huh. Yani ni ne keny. Uh-huh. Bende wacha wacha ni ne keny nikech dichuo to nyalo medo dhako lakini uh-huh. Just when you are single, say you are single. To kain engaged. To watch ni in engage. To we bedo ni in engage, ti gombo bedo single.
Idhi bedo machiegni.
Yeah.
Nyaka mantie no. Oh. The way.
Oh. Oh.
Kebe. Oh. Yeah.
Onge matek. Oma bei wabiro kikubedi giluoro. Jopenye tingene go waga ground. Dave goya ground ka. Lawyer mara keni bro bedo nga. De judio weno ntie doko nja. Nike chingine judio weno. To no wacho no wa ikre. Waikre nyiyo mabeyi ler. Iwinjo. Koro kuchako goya ground ka Dave, ngama madha chak. Yesu neni, filoge ni bro konya yalo buran.
Gima ngeyo.
Yes.
Ni gima ber dhine jo mabeyi.
Maber.
Gima ber dhine jo mabeyi.
Diundek milas. Wakilu nu mogo mayom jo mabeyi. Mogo marachar tirka michele. Mogo marabuor. Nejok manigi tuoche mupogoro pogore. Iwinjo. Joma nigi tuoche mopogore opogore kaka skari, tu skari ni.
Tu adundo machandi cha.
Kaka ningena aero kuon ma brown. Kata makati ma brown, ema chamo.
Koro.
Koro, diundek kelo nu dongruok maduong Oma Bay. Joma Bay, wasa ukendo warwako u. Bedrug dembruok, chiengno kikiting sufria ne dhege ndara. We sufria dalago luth kuon, inibi yom mogo. Ebe imanyangaf, kendo chieng no to joma ngeny bro dhi kode nono.
Aya. Mana kamano, weche chalo ni ya. Luo Worldwide Conference will be held in Kisumu County. Kisumu City.
Dala Honorable Peter Anyang Nyong'o Professor.
Luo Worldwide Conference. Worldwide. We need Worldwide Pinyo Conference.
Pinyo mangima.
It will be held. Yani bro timore Kisumu ka.
Continent.
The chairperson, I'm a chairman, will be none rather than Samuel Donge. Acholi mwenyewe.
Samuel Donge from UG. From UG.
Yeah.
From
yani wano jeluma kocha. Obro choko julutere na maa kocha cha biro ka.
Ingene joka wacho wach dhok moro.
Yes.
Yini ngeni koro karmando wachi nino wadu watu wachi nino min mara.
Yes.
Koro yeah. Omine wago bro biro ginyi mine wa.
Asayye.
Kuhu waki Uganda. Gibire World Conference.
Luo Worldwide Conference.
Bas.
Koro mara riyo.
Udiyo chingi mafoko landi don.
Yes. The date will be announced.
Yes.
Mara riyo. Ni Joma Bay ikre uru. Kambi maduong biro mikelo gi Dr. Judy Owino. Ka chiel gi Wudo Kuyu. Diundek Milas. Be ready. 23rd of June. Let's all give a hand. Let's tuweke makofi kwa mama. Phyllis Anyango. Yes. Filo, filo.
Nyakwara buche.
Nyate Alego. Nyate Siaya. Nyaro Diwor. Nyaro Diwor. Nyakwara buche. Karibu sana, feel most welcome. Ngine mama Elena Meduda, orito ni koma na kaka nyoro no timo cha.
Lakini Dave.
Yes.
Ngine nyoro cha na ngeo ne fan wa moro pika, bile moku no biro na.
Oh.
Koro ka uono.
Yes.
Tafadhali. Ngine di undek be oloso mineral water. Teach ma Elena usitiyo. Koa
yes.
Nyoro.
Yes.
Odwa ropi mangech.
Yes.
Moa di undek. Uinjo.
Yes.
Maler. Omodhi ya yawe bil na. Kagin kachiel gi our in-law Kevin Makiu.
Yes.
Please, sir Kevin Makiu, unego savi water kanyo.
Yes.
Angeni mudumu no winjo, winjo dhokni.
Mudumu?
Tafadhali mudumu, waitress. Can you serve our in-law a cold water from Diundek mineral water?
Asante sana.
Yes.
Mama Phyllis Anyango, karibu sana. Feel most welcome.
Phyllis Anyango.
Yes.
We lungo ni nyaro duor. Lungo ni nyaro duori. Nyaro duori.
Aya, koro, sani, kokwa deko.
Yes.
Kokwa timo katamana gine ni. Wadwa ruako, mama Phyllis Anyango on a special way. Nikecha ngeyo niyo yes. Se biro kacha, tokendo mama Elena Meduda semie kom. kama ilivyo desturi ni kwamba wendo wa savo kendo wa mie full dose mar service. Pili sanyango wakelo and then wadhi adhia kamano tobendi. Wado wakelo gini those all parts. Wado mie those all parts. Wado wakelo part 1, part 2 and part 3 final. And the soon coming part 4 is also blooming. A cherry is blooming. Aya. Kevin osinawacho ni single kuchung. Jakawa ini na single kichung. Bas, Kevin osinawacho ni lea to were uru kode yawa.
Wawere kode. Wapani ya.
Waweja omabeyi.
Wapani omos. Osino neno ni uruma.
Kuro waweja omabeyi.
Chagume liet mua kiticha. Gone ero kamano. Gone sine ero kamano.
Okan. Ana ngi omana lo omabeyi. Ano kaja omabeyi.
Ine mi present jo omabeyi sanika.
Oyo. Ineno. Dano kongi olu kamoro. Mano gwengi.
Sawa. Watch matino. Kiluonga na chief.
Wakelo filisa nyango part 1, part 2 and part 3. Aya. Asante sana. Karibu sana. Feel most welcome. Mama filisa nyango. Karibu sana.
Yes.
Josika dero tumpokna wa molgeawa. Wana perumbo makongolo Iru ledini Filisa nyango nyajo tatie Nyalega gulo Nyamina chingo wijasunga Chunye kakachalo Filisa nyango nyajo tatie Nyalega gulo Nyamina chingo wijasunga Chunye kakachalo Nyamina chingo wijasunga Chunye kakachalo
Ya yogra kudishi kuku
Kodiaga kanu kalipenjile kisumu gansoluongogo Wana supporti nyolo teki awanya lego tugo Kodiaga kanu kalipenjile kisumu gansoluongogo Wana support nyolo teke awanya lego tugo Koma shansi bako bako badi voli voli tugo nyaloyo Miaka kumi KCB kaine kocha magi Koma shansi bako bako badi voli voli tugo nyaloyo Miaka kumi KCB kaine kocha magi Miaka kumi KCB kaine kocha magi Computer science bende isoma nyadire Nyakoko somo tomerdi kwani winyo nyarale Computer science bende isoma nyadire Amerika kocha jio eri nitichiti omanimba Rosen food company wazungu pakotije Amerika kocha jio eri nitichiti omanimba Rosen Food Company wazungu pakotije Rosen Food Company wazungu pakotije
Yes, up wanga Good ahero nyango Me wapi rafo kala
Nyaki nyako sekonyo nyithiwa moko ma jotugo be scholarship nyalego manyo nyithiwa mwobo yamo nyagi nyako sekonyo nyithiwa moko ma jotugo be scholarship nyalego manyo nyithiwa mwobo yamo nyasaye ni tonego medi gimi med konyo ganda mosta baba na noro diwor mano wuda buje nyasaye ni tonego medi gimi med konyo ganda mosta baba na noro diwor mano wuda buje mosta baba na noro diwor mano wuda buje. Donge wapako kidono ben wo 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 bilisi nyalego kao namba manaka mano donge wapako kidono ben wo 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 bilisi nyalego kao namba o winjo ero beru machur kisungo ledi jajaluo modaka merka piny mabo o winjo ero beru machur kisungo ledi jajaluo Moda ka merka piny mabo
Nyathi jalego ni to jaluor kata kite kasomo bebe
yeah.
Somo nyaka loka kata sani otiyo kuro Jamerko pako kido
Richi Richard bendo siro
Marcelina Doctor pagi
Sharon landa veri godo
Marcelina Doctor pagi
Sharon landa veri godo
Nyagi Eva me asungi gingolo matin Amamanga, measungi gingolo mati
Manaka mano donge wapako kidono ben Wo-wo-wo, bilisi nyalego kaunaba
Mama
Manaka mano donge wapako kidono ben Wo-wo-wo, bilisi nyalego kaunaba Owinjo ero beru machuru kisungo ledi Jajaluo Moda ka merka piny mabor Owinjo ero beru machur kisungo ledi Nyajaluo Moda ka merka piny mabor
Mashabiku wetu moru duto Sani kakora sungo nyale
yeah.
Nyakweru tina genga Prizo joe soro dola Nancy Fabi Ngeledi biduda bende doctor Liston Supi Madam Litis bende lady Wo-wo-wo Mea landi induma nani Ama manga Mea dhyali induma baba
Manaka mano donge wapako kidono ben Wo 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 Bilisi nyalego kao namba
Baba
Manaka mano donge wapako kidono ben Wo 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 Bilisi nyalego kao namba O winjo ero beru machuru kisungo ledi Nyajaluo Moda ka merka piny mabor Owinjo ero beru machur kisungo ledi Nyajaluo Moda ka merka piny mabor
Birise goe time mathoth
Team Kenya pod pako
National referee volleyball iwinjo nyarale Nyagi Frederick
Loro Afrika weche tugo
Nyaka merka Donge opango time kuro Wo 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 Kikombe mikelo kalo kwano Ama manga Kikombe mikelo kalo kwano
Manaka mano donge wapako kidono ben Wo 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 Bilisi nyalego kaona ba Manaka mano donge wapako kidono ben Wo 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 Bilisi nyalego kaona ba Owinjo ero beru machuru kisungo ledi Nyajaluo Moda ka merka piny mabor Owinjo ero beru machur kisungo ledi Nyajaluo Moda ka merka piny mabor
Sempe malandigo no sani me Meri nyaki nwa luongo nyinge Samio wanga Ijo nobela sunge waya Samuel Donge Mawuda chulia poyo telo Jako chola Shukuku matin tumo luongo Meru mamorpe Kenogi pako kinda uno Wowowo Weala nindu manani Ama manga Weala nindu mamama
Manaka mano donge wapako kidono ben Wowowo Bilisi nyalego kao namba Manaka mano donge wapako kidono ben Wowowo Bilisi nyalego kao namba Owinjo ero beru machuru kisungo ledi Inyajaluwa Moda kamerka pinyo mabon Owinjo ero beru machuru kisungo ledi Nyajaluwa Moda kamerka pinyo mabon
Jong make kaka weche chalo ka Kevin Osino eh koro ni wacho ni wawene sawa onge tabu wamedo parunu kacha nyikora mogo jong niya eh Luo worldwide conference will be held in Kisumu County. The date will be announced. To jo Homabay ber biro ne Homabay eh kambi biro Homabay Dundek Millers everything will be there. To on the date of 23rd June, Joma Bay Kreuru, Rwakuru Welo, Tuke Matgini Kapanduru, to Mogik, Her Excellency, Mama Gladys Wanga, Nyawangaya, Nyagoya Kalausi, Mgeni Mweshimio, Siku Hiyo, Ya Launching, Siku Hiyo, Koka mwanto nyikuwa rama kajuang. Ne wachako. Tukendo wadhia dhia kamano. Tugimama ora ni nyasaye ber. Nyasaye ber sechete. Koro. Wadwa. Yenge managi kanyo. Nikech ang. Bindi ni wadugo chaki. Nyikuwa rama kajuang. I'll just have to say that. Kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Hivyo tunatamatisha kipindi cha leo na tunasema kwaherini ya konana. I was your host tonight, Devo Dawendo, Randeremondi Somtumba.